police were more than 100 persons.
Bomb babes, United States of America, son of 1 million now.
Where is the other? Where is the police band?
Leo can do him the same. Ne me gum.
Onya bo onya mesi a chi. Onya o king of fucking sir. A chi gura wa chi se la da. E no fi ma stop.
Welcomes the Chancellor of Coast City University, Sir Rabochinedu, and
Igor. Pagata was a carfuno. Meaning a scholarship, Yaneta, Uluna, Papunu, and Mamulu. Osiso Ghana, Nakokumota. Security. From Amaetiti, from Babike Uchenna, from Ahani, that's the miracle oh, from Ehuhe, all danger Valentine, from Enugu State, Nkpokolo, of only the vice president of Ojalanin. Rafael Emmanuel, so Piquet, Dubuin, Your Royal Majesty, the students are assembled.
You are the scholarship given to us from secondary school level to university level. It is the first of its kind in the whole 12 villages in Achi. Our promise is that we
should. Etu ha si wee gbatara ezinụlọ anyị niile enyemaka, ọsọ enyemaka, wee họta ụmụ anyị. Sịkwa aka ka ọ na-agakwa n'ihu ọzọ na Chineke ga-eweta ihe eji eme n'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị.
Anyị na-azụ ndị ụmụ ezi a. Anyị ka na-azụ ha tupu mee ihe onye nwere isi. Anyị rụrụ anyị abanye 2021 anya a dị arụ mkpụrụ 11 from each community. Anyị ga na-enwe anyị nketere education power. Ụmụazị a education ụlọ power onye chọrọ ịgaji ya kwụrụ anyị akụcha akwụkwọ before gara ji ịgaji bụ mma na ndị education trust fund anyị.
Ụmụ orphans na ụmụ widows na Mmaku. Get away from my brother. I realized from both families, my interest was scholarship upon my area.
Oh,
Ladies and gentlemen, Nigwe Nizenoza, Adachi Enugu. Achi bomb lives all the way from the United States.
Official our kingdom, what are great to your friends. His Royal Highness, Igbo Achi, my fellow Alice Chapel, as the welcomes our First Lady, our Solid Highness.
Yoga. Thank you. Ogbago Dawon of here. MTA something on the microphone. What a guy!
Thank you. Thank you. Yeah, good job.